A duniya babu kamar musuyi, a duniya babu kamar musuyi. Shiko.